tubwire ukuntu wagiye muri Uganda gushakunga na umwami
umwana w'umwami Karondizeye niko yara ya muri 72 mu kwezi kwa gatatu yavuye mu Bubiligi acagenda muri Uganda muri Uganda rero amaze gushikayo Idi Amin Dada amwakira nk'uwoba akiri umukuru w'igihugu umwami w'igihugu cy'u Burundi niho Charles d'affaires wahari yitwa Pierre Nkundwa ngiracariho yaciye abwira Micombero ati biracitse hano Idi Amin ariko arakira Ndizeye nk'umwami ati rero hanyuma rero bacu barambwira nari nkiri buraya naye nagiye muri commission mixte antwara Belgique ro Burundi hanyuma muri ico gihe ba president w'u Burundi arambwira ati genda uvuge neza yuko atakira umwami w'u Burundi niho nafashe indege ndabona koko ndabona Idi Amin namubwira nyakubaho uyo ntakiri umukuru ntakiri chef d'état du Burundi yarakuwe ku ngoma rero arambwira ati baraganiriye ngaho aho muri state house ya Entebbe ara amubaza ibintu n'ibindi aravuga yuko ngo yoba yifuza gusubira mu Burundi hanyuma rero nshitse barambaza ati none gusubira mu Burundi mwo byanga nti nukuri yosubira mu Burundi mugabo atari umwami w'u Burundi niho rero Idi Amin Dada ayandikiye ikete Micombero ati noshobora kumuyoza hariya i Burundi ati mugabo nk'umuntu nka citoyen simple hanyuma ndaza koko i Burundi ndabwira president Micombero nti Idi Amin Dada ngira iketa ntungikanye mbega none yoshobora kuza mugabo atari umwami hanyuma ubuzima bwe bugakingirwa Micombero arandika ikete aramubwira ati naze ubuzima bwiwe nzobukingira mugabo ari simple citoyen ukuvuga umuntu asanzwe nono haraza hanyuma baca bamujana igitega kuko we yari yashatse mbere no gushikira muri pale mu ngoro y'umukuru w'igihugu ariko baravuga bati oya indege nigende hari igitega niyo yoja hanyuma niyo yagiye rero.